like my Father, who is like Jesus. My Father, unastahili kuabudiwa, hakuna jina lingine ambalo limepita lako.